tikulandireni kuchokera kuri konse kumene mukuonera channel chimene cha MJ MODAH. Timabwera pano nthawi ndi nthawi, tsiku ndi tsiku, kupatsirani nkhani zosiyana-siyana zikulu-zikulu zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi komanso maiko ena akunja. Chonde khani pompo kuti tikupatsireni nkhani zi.
Tsopano chaka cha Nyuwani changonunkhira ichichi cha 2023 kaya chaka chatha mwachimaliza bwanji ndipo chino mwachirowa bwanji. Tikufunireni happy new year kwa inu amene maikonda program imeneyi. Amene simayenerokondwa tikupepeseni for chaka chino ndeikhala ya moto kwambiri kuposa chaka chatha ndikazitha bwanji.
Ziko kwa mbili. Happy New Year soko samina kwanera. Chaka cha 2023 mwane nakare. Jamoto. Ngati madana nafe. Ndemuda na nafe nize nize.
Kazi takuwa jikaya.
Ifenda jirungamo. Kaya mavandi sorofuna kukondela. Ife siti pangas menesu. Chaka jimeneji. Ena ndi chaka chao. Ena sika chaka chao. Ena chaka chao jamuayi. Ena
hai. Zisomu kusiana.
Ndibene zitu zima kalira. Mwoyoma
kala choncho.
Ena abeza kuta koza maiso chaka chomweji. Ena alipela.
Ena alo ambaja.
Ena ambaja likani kududa nikuta. Ena business yao ina patogoro. Ena business yao ina wabasi. Kampani yao ina ina kutogoro. Ena ina wabasi. Ena alembedo nchito.
Part of life.
Ena ajo tseno.
It's part of life.
Ndibene moyo uma kalira. Sika kale antoda ni. Ofanana. Ea. Komana gwede gwede.
Ea.
Alipo.
Kugunyuza,
kusalabuza. Conversion ya DPP iliso jaga jino.
Asa!
Tawo ilusi jino. Conversion ya MCP iliso kutogoromo.
Hey, tawo kutamame.
Conversion ya ambiri.
Tawo kutamame.
Wende do defaifi.
Hey.
Ndibompa. Koma jintu chofunikira jolitu kumbugire. Matenda akolera.
Yes.
Matenda akolera akubidilira nzikomuna. Akufara kwa ambiri. Aliese nani nakali alindu udindo.
Yes.
Udindo wanu kwa nisisa kutipa kumopanu. Kakukumana, kandi kulikome mkuyenda, mkupewa matendawa. Matendawa mba faja umve. Umve umene mwagwira, ndubeza kuli maute inga kuzela manji. Ndukuja, mchakuja, kapenda mumazi.
Yes.
Tie ni magomomumu, ujuruga umve. Azimai ambili nkani ya madaipa.
Yes.
Chingo tenga madaipa, kutaya
palibose.
Kupeza kuti azibamboso ambili. Fakali kawika wila maipitila machire nda zimambo. Simuka mpeze zimai kawika wila. Kuma zimambo ambili mupanga jimbuzi, mchire ntauni mupa. Pantengo.
Yes.
Ntauni pantengo. Kupeza kuti azimai zijapa kabila mvula za kunyamu kazopita kumitinji. Kumitinji kuja ena kugiri sanchito
mazame.
Fakali kuti ngati kublante ya kuno mazi ndo vuta samiri. Kamaza blante ya utakona. Amaza kuisa chito dadu. Nani nakuti musakhulupire madzi apa chitsime kapena pa njigo. Zonse zija zimalowa pasi zimakakumana. Pisanibe ni mazi aja, tirani kulolini. Zofunika kuti tisamale kwalira ikuphana. Anati aphuzitse komaso ana ambiri akudwala. Zofesa chisoniso kuti kupita kuchipatara napita kukaenda chipatara cha makheta kuona mezi kukhalira anthu akugona pa cement penipeni. Mabedi kulibe. Ndaye amene mukuona za udindo tapangani kuti kukhale mabedi oyenerera. Pa cement munthu akudwala kukuzizira. Mvula ikubwera madziso akulowa zosatani zosaya kuliso mankhwala ena kulibeko kuchipatalako akumalembera kuti akagule munthu akhauta alibe ndramayo mapita akakuluza moyo tikupanga zinthu zotani kodi kapena anthu zikumadabwitsa kuti anthu adu akulu ena sakhale serious chifanya kuti mina kulibe malawasi kumene. Eh, sawa kana siri yasi.
Sana kugonya kwe?
Eh, ana kani ni malawa singa na COVID. Akulu akulu wende santenda.
Tika namva.
Adi kari kiri kiri. Sino se kumwela pa televisioni. Sino se kumwela pa redi yo. Kuzati panga mtetino sone kangara. Kukwina chino foto kuli malawa. Eh. Jifanyo ni malawa si kumwela. Mwaona, kwa makwole na ikupandu, kwa nintendo umeli ya neopia. Nintendo zi kukwina ni chido, mozi kuonda. Tia pati, anu kukwina chido jipadara. Akuopa. Akudzipereka komaso akamakhala mantha 40 alibe zinthuzo ziyenereza kuti agwire ntchitoyo ogwira ntchito chipatala amene kuthani ndochepa ndochepa akugwira 24 akugwira 24 hours tsopano kukonera nintenda yovuta imafunika kilini chipatala mbuja nthawi zonse every hour akuyenera kulolina akuyenera kuti ayentere mapatient aja akuyenera kuti asinthe madripi akugwira ntchito ndochepa mutapanga motivate olomeka kuti mutati mwaonjezera malawasi amene olokwaikira alawasi abadera ogwira ntchito kuchipatala amene akugwira ntchito yakukolera zikozoka zothandiza komano amalawi tose alesa lindudindo paika kuti matenda watitani
chagonjetsewe
chinthu china chomwe chakhumudutsa anthu ena ena chasangalatsa ndikutseka kwa sukulu ku plant yangu ilongo
uite zasangalatsa
ena zasangalatsa amene anadya drama za fizi kudzera kumowa pa Christmas zasangalatsa koma anthu omwe anakhonzekera omwe anatumiza anaokali ambiri adandaula chiganizo chija chinabwera mochedwa kodi si mumadziwa kumene koko kunena kuti ku sukulu zitsegulidwa zitsegulidwa ndechiganizo mukabwere nacho kandei tikolokoma mawa ena chiva fafi kuloma dzuwa la
lapita kale mawa mutu za
ne sizimayenera kukhala motero tidzigwira ntchito modzipereka yobwe tinavomera ntchitoyo kuti tigwira
chabwino
fai papanda kuti ana chabwere ndi kostiso yapadera zinthu zambiri ziwonongeka akamadzapita komaso kumbali ya maphuziro ndekuti asiyana ndazigawo zina pezoti awaku blantere
kusasakanizirira ena yambapo lero
zokhazodani zovuta yambalipo
tiambepo bambo Steve kona banda episode yathu yoyamba yakwenekwene nchaka cha 2023 bambo Steve kona banda president wa dziko lino Dr. Lazarus Makate Chakwera akuti akhala kusankha nduna zatsopano kumalizira kwa January uno
amalankhula muthenga wawo wa chaka chino chatsopa
yes
khani yomwe ndabwana pano ndi andunazi anthu ambiri akhala kulankhula inu ndine ndakhati kulankhula kuti ndunazi zomwe zinasakhidwazi mulibemo kuthandiza kwina kulikonse komwe zimathandiza Malawi ndizochepa
ndina ndifa kuchikamwa
ndizochepa chabe nduna zomwe sizingapitirire tingachulo 5 zomwe zimakhani
ndi 5
odi zikhoza kutumikira Malawi kuti amadziwa kuti undunawo ndi chani chifukwa chimambira kusankha kuti kodi ndunazo zimasankhidwa mwanji zimapangidwa veti bwanji kuti zikhale nduna kodi zimakosankhidwa 14 da kuchipani kapena ndi anzao anthu ena kapena ndokuti akufuna kusangalatsa anthu ena kapena ndi thank you tikamakhala kutengera zimene zozo timasankha nduna zosayenerera kuti zitumikira Malawi chifukwa izozo zimaona ngati kuti uyu ndi thank you nda akapita mmene muja ndi chifukwa chake mumamva nkhani zakatangalizi
iwo mangonyovuiza basi
chifukwa kuda sikho thandiza Malawi koma mautenga kuti ndojangada kundithokoza investment yomwe ndinayika ineyo pokanthawe campaign ndibwezere
iti ibwelele
mutati muone chiyambire ni 2020 ndinduna zingati zomwe zakhaza kukhuzidwa ni nkhani zakatangaza
zambiri
zambiri nkhani zambiri zakhata kumva zokhuza nduna zomwe zilipo pano pasi nkhani yakatangaza zilipo akulandira ndrama zambiri mbiri koma palibe chira nyeso mama chona amastenga ngati iwo ndi mabwana oti amalawi azatumikira malomo kuti
iwo
atumikire a Malawi muone tukamba nkhani yakolera ndichani chenicheni chomwe chikuchitika munavapo kuti andunawo azawo moyowo ayendera mahedhi setangato khuza kolera kuti akazonere okha pa ground zomwe ndikukamba panopa kunena kuti akugona pasi anthu akugwa azimayi akuluakulu pokagula nkhani ya AIP sakufuna kupita ku depot kuti akaone anduna azaulimiwa
azimayi akubereka
kuti akaone zakatangale zomwe zikuchitika ai koma kuna kakhala kuti kokasaka fetereza ku UK akwera ndi kapita koma nokuti aone kuti Malawi iyo akuvutika bwanji Malawi iyo akuvutika bwanji kugula fetereza ai safuna zilizo zimezo amene mukutumikira ndani musankha bwanji kukaona kuti atabwese fetereza kunja ku China ndi ndani momwe kuti muone kuti a Malawi wa background ipa akugula fetereza motani zinthu ngati zilizo
zimenduka zimezozo
izo ndi sizazo chabe nkhani ya maphuziro ana kuphuzira pasi ndi ndana nongonyamuka polerolo kuti ndikaone kuti ana akukumba yani ka primary ma block wanjali mpaka liti mpaka nakutha miyezi yambiri pili nthawi ya mvula chonchi school mapeza tani yaimisidwa munamva poti zachitika zimezozo ai ai zimene zichitika bwana iwo ali nduna akuyenera mbendera ife bwana president anthu hotel usiti kuwafuna
yes
tikufuna munthu wakuti adzimva kuti kukwachitika chakuti wathamanka wakaona solution ibwere chomwe anakhazikisiridwa kuti pamene popo apake ndi chimene chonse ngasi zimene zonse zimakhene nduna chifukwa mapiyesa akhoza kugwira ntchito chifukwa kusankha munthuyo ndiwokuti iyeyo azikaona welfare kandi amaphunzitsi zomakudandaula kodi mphunzitsi aphunzitsa bwanji ana pa dzuwa olo iyeyo alodzipereka na yeso ni munthu ali mavuto ake moti apita kampana zwezi cha aone kuti kodi izi zikhala bwanji apa pakuyenera kutani tipange motani ai alibe nazo ntchito bora iwo ali chani ali nduna pomwe ndikukamba panopa panopa mvula iyi amayi agona panja kani ma depot afereza palibe chomwe chochitika unavapo kuti apita kukayendera kukaona kuti nkhani akatenga yokhala bwanji ai palibe nkhani yakolera kuti tione kuti tupanga banji zipatala mu mankhwala alimo ka ai
chikaeni ndi una chimene chaphindu achitako kukhama guest of honor ma function
speech yolembedwa undunawo sama udziwa
speech
yolembedwa anyamulidwe chikwama apite mmene muja apatsire unduna ena azichola cross chonja nyamula chikwama cha nduna iye kuti mambe akabaka tangale ndi amwenye
chito mukugwira
palibe ntchito momwe mukugwira kuza Malawi komaso tipempha bwana president pali maunduna ena ndofunika kuphatikiza pali maunduna ena ake timakojulukitsa manambala tiyerekeze unduna wazana cho resources mining ndene chokhozokhala unduna
mosi
For Palibepo kusiyana kwina kuti wose kuti ndikamba nkhaya mphavu za energy yo tikugamba za manager resources ndoti madzi akwena khalepo futi mitengo ilipo eti kanukamba za wind energy ndekuti mitengo yo ilipo tukamba za solar energy ndekuti dzuwa lo lukwera kodani kuyenderera ndunoti khozo kuphatisa ndimozi mining khozo khala ndunda wa energy mining and natural resources nduna imozi not deputy minister former deputy minister apena pa che Palibepo ntchito imaoneka chifukwa chokuti deputy minister amadikira kuti bwana ake apase ntchito
amakaonekera abwana wakadwala akaimbe malo
deputy minister ndi ndo pena pako panda ntchito pali ndi ma unduna ina kuti tikhoza kuikapo ngati wa education kapena healthy kuti ukhale ma deputy minister koma ma unduna ambiriwa amakhala kuti akudikira bwana ake apase ntchito ndengati bwana ake achamadana naye ali na inquisi andu nao
ngana kukhulana kulana
Palibepo choma machira uja
amongo pita
ndero maunduna ena wasofunika kuti akhaleso ni ma deputy koma so pali unduna uja mati water and sanitation unduna ujatu mbali ya water ija department ya water ija ikhoza kuika kwa agriculture kuti dzikhamba lo irrigation
kaika ku environment
imene ijai
ni zimozi
ndiya wota icha mbali ya sanitation yo tikhoza kuika kumbali ya umoyo health and sanitation ndi choncho tipatiwe chovuta wota yoti muika kwa agriculture kuti agriculture wota and agriculture ka irrigation and wota zinali choncho Palibepo chofuna kutani kwasiyanitsa tibwere ukunduna umati wa unity unduna amene ukhoza kukhala ka department chabe kunduna wa atsi kaja
edwalizimuku
unduna wa umene wa unity ukhale department pasi pa department ya kacha ukhale ka branch mu department ya kacha unduna ora zoko parendo za chikhalirwe kani nyama za kuthengo
yes
amatani chabwino unduna anduze kuti akapita ku
tikungochukitsa gagabdiwa
amalawi ita mafusa kuti unduna umene wa unity akapita ku ntchito lolemba 8 ku pana 5 kolo amataniko
kubwesa umuzi mapepa
Sikudamutu.
Iya, koma tikama chilungamo.
Munthu uyangadali kuthekera kuti akhoza kumpasa unduna wina, akhoza kumpasa. Ife tikukamba za undunawo umatani, noti munthu uyo amatani. Munthu uyangadali kathe kumpatsa unduna wina,
sibela kuvuta.
Koma no undunawo umatani. Chifukwa undunawo ndika branch kuti kakhoza kukhala ku department yoona zakacha. Chifukwa umodzi kuti makamba fwa chikhalire. Nkhani ndiyo, ndimene yoyo. Zikuyena kukhala motani, moteromo. Ndeno nkhani ma deputy minister. Maunduna wa saa kufunika ma deputy minister tukungotaya ndalama ndalama zimezo zinakapita kwa wake komaso amena kubwera wa ata sankhidwe yu akhale ni mtima utumikira Malawi uona kasankhidwa choyambira chomwe azachita ati ma familiarization tour ati kuyenda kuti ati kumibawa kaone kuti abata iwe munthu umaonera kali mibawa ufuna kuone kuti mibawa kakakuja Munthu amaonera amaizo ati MPC maulutsa mawo umuona uyo ati ndipita ku MPC kwa MPC mara nzero ati naso amene si akakhale nduna chokhalira nduna ndi chani anthu otera kwene kuti achotsedwe ndotisa kudziwa ntchito yawo sa kudziwa chobata achitira ali samachita zoti kunacho resources mesa malemba papepa ala yosaona kuti malozi ndi majude zako ndotani atafuna nkhani amafuna kuti malawas
aziluwa
alemere mwezo yamba ndi malawas kena kono akambe kuti bera Kena kono ayambe kukula mimba. Ena sankhidwa sakuvala magalasi.
Amba kwa magalasi.
Ziwira amba kuvala magalasi.
Makobida yanja.
Ndama zobera mara. Ife nduna zotere ozo sirungu. Sidu mzifuna. Ati sitewere tsajaka japita chija. Ati bera chaka japita chija.
Kwa basi.
Andotero ndoche pachabe amene agwira chido ndama ndika mu cabinet imene cha bwana president ife tikwadziwa tifuse ndikuza koma ambiri
kuti awa ntchito na
ambiri Palibepo chomwe achita
awa ndichikwangwa ni chabe
anali kungofuna kuonetsa kuti iwowo akufuna kupanga zawo ali pabwino komaso akamachoka pachitike audit lifestyle audit panduna zimene
tifufuze
analo wabanja analo wanchana tuluka nchani
Mambaliza?
Namaliza pila nkhani
ili. Lisa kamile kubreak bambo Steve kona banda. Tungo funa mudisaka tuule nkhani mene ogwira ntchito mboma ina au pcheza kuti ndithu mwezi uno achita zionetsero.
Nkhani ya Civil Service Trade Union ndi Teachers Union of Malawi.
Yes.
Unatulutsa kata masiku apitawo yonena kuti iwowa asiya zida zawo pasi. Chifukwa chokuti sakumvana chimodzi. Ndi akulu ina boma.
Chabwino?
chifuwa chokuti apata chitika devaluation inji akunena kuti moyo wao moyo wasintha zinthu za dula ndiye akufuna kuti boma liyaonjezereko kanga chepe pa malipiro awo komaso ma benefits ena aone
chabwino
nda kuti nthawi yomakhala kukambirana ni nthawi yanu manauzala kuti izichitike akulakulu a boma awo akhala kuwazemba ndiye iwo akunena kuti boso gwira chito mboma kuphatikizapo aphunzitsi ofika pa 9 January atulwa zida zawo basi apanga sitalaka tsono sitalaka ya anthu ogwira chito mboma kapena amene wa pozisi ndiyo vuta ndiyo pya chimasokoneza china chili chose kuyambira kuchipatala ndekuti osi akuchipatala apeza kuti asiya ndekolera uyu anthu ogwira chilo kuchipatala akasiya ogwira chilo kuchipatala fanda kugwira chilo mboma kanda kundola za agriculture kaenda ku misewu kaenda kuti kada pozisi ose kuti asiye kugwira chilo pa strike ndizovuta zinthu zizienda ndeno tipempha kula kula boma kunena kuti asamadikire kuti zinthu zifike povuta amadikire kuti sitaraka yambe ndazidi tikambirane nthawi yokambira nawo
mathawa
ndoyo ndeno ndizopya anthu ambiri avutika ma department ambiri avutika anthu ambiri omasifuna zithandizo fa ali yese mafufupi Mwenjila inaki, tima kukira chito limozi, liboma. Ndezi katero sizienda. Ndeno asatengere chintu, yoka uti chinkuli lano. Kuli antwe naga umana batisidwa chito imene hii. Et, angukala pe, anguliko, kazima asangalata, kuta antwa ambe strike, ndia zipita zisatero. Ifeo, amalawi, omwe tima dalila chito za boma, omwe antwa ambida madalila chito za boma, omwe tufuna ana tu abedize mapuziro, wiki kubwela hii, kambila na nao ni antwa mvali nao chimote. Ngati kuli kutekela kuti mukoza kukwani lisa, zofuna zao. Auzeni. Komaso ngati kutekela kupali ibe.
Fotokozani.
Mwvete tana.
Yes.
Kuti mwina tizapa ngantawi yotele yotele. Panopa izi izi za nitina. Zima tero kusiana na kuku kala jete. Komano sitraiki kongo yamba. Sisi enda. Pena soje mwendi kumona nchoku ti. Boma ali. Lukumate ngera mwai. Akula kule naga boma. Akumate ngera mwai. Fajara mulo lijari. Loku di strike zi kama siku watatu. Ndeno asamaka ni nti mwomata strike kama siku watatu. Kuhina kutea opieza. Sisi taniza kanto. Fomu kaendela chocho. Kunena kutea abanga masiku watatu ati awo pheza bwelela kuchiro saka kugwira modzipereka akagwira no nchiro mokhala kuti
enawo ndamanyinya
kwasangalata mapetro ake muzidandalo kuti palibe chomwe chikuyenda mbomamo adzakugwetsanira zone tsomu munthu udaba ophyandwa basi ogwira chiro basi osati amene mumuona kuntundachi koma amene amatani
amagwira basi yes
Ndeno akamdane nao kuti zinthu ziende ife sithi kufuna sitaraka amvetsere mavuto awo kuti mavuto awo ndi ati amvane chimodzi yedu zisanafike bodani kuthina
Tibelenso bwera som chigao chachiwiri chimene chili chigao chotsiriza mukatikati mwa program yathu ya lero ya gwedegwede Bambo Steve Konda Banda mutimalizire ndi nkhani ya kuti oimba wena musicians ena sakugwiza ndi chisankho chimene chinachitika ku bungwe limene la anthu ochita zoimba imba la mamo kutachitika zisankho masiku apitawo koma ena zioneka kuti sadagwizane nazo
oimba dziko muno kaenda gospel kaenda chamba chanja ndi bungwe lawo lomwe amakhala mamembala akanga tapapeleka kandika kafi omwe pati Malawi ka musician union of Malawi kumeneko pakatha zaka zingapo amasintha amakhala chisankho amasankha president ndi anthu ena ndikupatulwa kuti pali executive imeneyo pali committee imeneyo ya president secretary treasure kajani chapter kajani ya pamakhaso amati board of trustees yomwe imakhala ngati board of directors yomwe imakhala ikuona ntchito zija kapena kuyenesa so chisankho
chabwino
ndei wowa anali ndi chisankho kulilongwe pa 28 December komwe anthu ena anaonetsa kuti akufuna kupikisana nawo president wakale Gloria Manonga komaso Vita Chirwa komaso wina Adumba ndena omwe amakhala kuti akupikisana nawo pa mpando wa
president
pa vice president panali ngati Khuza Lampi panali so Kayandani omwe amakhala kuti akupikisana nawo patipo pamene popo tsopano anthu omwe tisankhojo chinachitika anthu ena oimba sanagwirizane nacho iwowa alembera bungwe la Malawi Congress of Trade Union
chabwino
chifukwa chokuti Malawi Musician Union of Malawi ili pasi pa Malawi Congress of Trade Union ndiyeno iwowa alembera kuti chisankho chimene chichi sichinaendi choyambirira chisankho chimene chichi ati sichinali free and fair Sijinali cha tingatiani, kuti chinaenda bwino komaso cha bata, ati sijinatero. Komaso, powerengera mavoti zinthu sizinaende bwino. Komaso, mabaloti, okwiritsa ntchito povotelawo, akwakayikira kuti panachitika zinyengo azambiri. Mukalata yomwe alemba anthu amene wawa, yomwe yasaina ndi musicians amene wawa, kupita ku Malawi Congress of Trade Union. Akunena kuti anthu mamonitazi, ena sana loledo kuti abange check ma ballot papers kuti amena gwisidwa nchito ndi ati amene sana gwisidwa nchito ndi ati anakanizidwa akuti so anthu omwe ana vota kudzera ku South Africa mame oyimba ena omwe anda Malawi ali dziko South Africa
yes
ama khala nawo ma membera amenewa South Africa kwalipo 25 omwe ali ma active members amomo anapatsidwa nthawi nawonso kuti avote akuti nthawi yomwe anapatsidwa anthu amene wawa kuti avote inali yochepa kwambiri inali 20 minutes kwambira 5 kolo kompana 20 past 5 kuti avote kudzera pa WhatsApp atimaliza tsamene watabwera anthu sana patsidwe mwayi kuti aone asuzumire pa phone kuti malizatsiwo ndiangati anongo uzidwa kuti malizatsiwo komano akafukufuku malizatsiwo out of 25 people anavota anthu jani anthu 12 nde akuti china ndi tipati mismatching of numbers kusagwirizana kwa ma numbers manambala ovota anthu anthu omwe ali ovota ni mavoto omatuluka amachuka akuti maenda kapira muja kuti kumalawi kuno kumaenera kuti oyimba amaenda kuvota analipo 100 South Africa amene amaenda kuvota analipo 25 koma anavota 12 ngati 112 koma pachisankho cha mpando wawo president mavoti onse anaphatikizidwa molomo kukhala 112 kunatuluka 123 mavesesa njomwe mukalata chikunena akunena kuti avita chiro anapeza ma 47 a 39 anapeza adumba 37 anapeza goli ya manonga ndi anthu akudaba kuti kodi 112 minus 123
na ena achoka
ena akuchoka kuti chimozi mozi pa mpando wa vice president omwe an actual africa sana vote now panjana ngo abatsa kuti a vote for the 20 minutes ngira kuti kwatsekera koma ma vote omwe anapezeka pa vice president ana vote anda ku Malawi okhandu 100 koma ma vote anatuka 119 Chomwe atuso anatani anadabwa nacho. Nde akuti anthu enaso anapeza kuti kumene kuku tingati kuti anthu ena anapangidwa nominate asali ma member abungwe la mumbu. Motsiana ndi article 11 1C ya bungwe limene li la Musician Union of Malawi. Kunena kuti anthu munthu amene amayenera kuima nawo pachisankhopa ndi kha ikha amene active member kamene amene wapangidwa nominate kani ma chapter ndi anthu ena mogwiriza ndi zinthu ndi zimenezi ati kuli anthu ena anangotsutsana woneke kumwe adani achokera koma anapeza kuti abwera ndikusayima nawo pachisankho ndipeza kuti mavoti akuti sana tani sana ayende bwino zomwe ndakamba zija zokuti ma ballot papers amene amavotera akuti sana akhale kuti pali umboni okwanira kuti anthu awerenge apanga bwanji sana patsidwe mwayi utiwo umenewo akuti ma board of trustees ena amapangira kampeni anthu ena tsiku lomwelo la chisankho kunena kuti lero musankhe awa akuti so candidate mmozi amene apambana chisankho chimene chichi ati akuganizidwa kuti zida zomwe anagwiritsa ntchito kumene koko zidali zache zomwe akuona ngati ndi conflict of interest komaso
pali
sikilini shoti yomwe ikuganiziridwa ya oyimba ena omwe amayamikira kabiridwe kama fotiko Eya. Zili mutimo. Nde ena omwe anasaina nawo kalata yambirira akunena kuti akuophezedwa endi akumanena kuti ine mundi chotsepo mukati odanda ulayi chifukwa kuti akuophezedwa ndi anthu ena acha. Zokhalidwa. Nawonso awuyimba ku South Africa analembiraso kalata kumene ku MCTU komanso ku bungwe limene la mumu kunena kuti iwo anthu 75 sana apatse mwa yotana avote nthawi yovotera inali yochepa komanso iwo akunena kuti mavotiwo avoteso kapena mavotiwo awerengeso komanso apepesedwe amene ndi a ku South Africa ndi plus ya ku Malawi kuno ali mbasa
yes
tinafuna kuti timve mbali ya amene akukhuzidwa kwambiri ku board of trustees ko koma taimbira foni sanati yankhe kenako tinatumiza message ya uthenga wa manja sanati yankhe so titayimbaso kangapo timakupeza number 2 ili busy yathu yokhaya ili busy mpaka na pomwe tajambula ndikulusa programu ino ndiyeno nkhani ya kunkhani yoyimba chisankho mmene chinayendera kumbali yoyimba ndi chimene chocho nokha chisankho mupanga ni fundo zomwe akamba anthuwa tinakakondaso mbali ya matrustees anakalankhula ati mmene mu ena mkatikati mwa chisankho mamalankhula pano pafa kufa muntu pano akuimba oimba gospel wina ameneyo andizimalankhulidwa choncho anthu akutero nemuli zinthu zambiri mmakata memo ndati mfeso abungwe la Malawi Congress Union kuti likambapo zotani tilakanika kumva kuchoka kwa secretary general Malawi Congress of Trade Union 44 yathu sama yakha koma tikupatsireni kuti khani
ikhali
motani pakali pano chakacha yamba bwino
yamba bwino
ninkhali zombepa
inu somoya kamoto mwamba mwamoto leo maya kata
koma suti chinthu china akamaya ngana ku maunduna kuchi asongo angana makabineti yoka ayanganeso anthu ena akugwira ntchito ku ministry kuchi mukhoza kusintha ma minister
koma kumene
kujaku kuli anthu mwana mera mizu omwe safuna kuti zinthu zisintha omwe safuna kuti zinthu zisinthe ndi manena kuti amene ajapatoleni masuku anokule anthu ambiri panjapa kuti ntchito ijakhoza kugwira ndero akamaya ngana kuti kabino ndunazo tisintha komaso kule anthu enache
kumaundu
nako
pasipa
oma magwira chito omwe samaoneka koma ndomwe amafuna kuti aononge
madada
zinthu zisatani zisaoneke nde akapanga cabinet iyo zimene zonso aziyangane eya
timalize maonero babu bani
chabwino
zinga mulincho malizitsangani
ai timbopewa kolera tonse ndaudindo wa winali ese.